Ntara BTV ndabaramukije cyane nkuko mibona BTV kaba yishikiye mu komine Nyabiraba zone Nyabiraba mu ntara ya Bujumbura aho tuzo kuvugana n'abanyagihugu kubitandukanye ndetse tukaza kuvuga ku ngwara isanzwe ihanze isi cyangwa muri kino gihugu cyacu Coronavirus tuzo kurabira hamwe ingena abanyagihugu basanzwe bayizi ingena basanzwe bayikingira ndetse turabira hamwe ko isanzwe abanyagihugu basanzwe bakurikiza y'amabwirizwa duhabwa n'ubushikiranganje bw'amagara meza muri hawe kazi
Namahoro gamute
Namahoro
hasanzwe hari muri kino gihe havugwa ingwara ya coronavirus kandi ikomeye cyane ku isi mwe muyizi
iyo ngwara corona turabyumva yuko yoba iriho kandi abantu barashobora kugwara kandi hacyama iryamika umuntu ubwo nyine natenze ni gusamba kanya gatoya ariko nahagenda kwa muganga kugira ngo agerageze mugabo bitaca bimunanira iyo ngwara kabisa tabanze kugira ngo ayipakwanye kandi kinacyo kiri imbere ni gutangura umuntu agatangura agakaraba n'isabune kukubwira abanze aramukanye n'abandi kandi kirazira kugira ngo amanze aramukanye n'abandi atabanze kugira isuku atabanze kugira ngo amanze akarabe gatoya ibyerekeye kuvyo muri
ego cyane urakoze mutama mbega mu kibano bano bitahura abene igihugu
mu kibano biratangura mukagirana ibyerekeye by'isuku mbo iyo suku rero riheze hagacya haza nk'abandi bakacya baza muyigisha kuvyerekeye kuvyiyo ngwara mbo hakacyaza n'abandi babatamakazi nyene baba batabizi mugacha mutangura rero mukabacha mutangura kwigisha
abisigura gukora ico gikorwa cyo gusigurira abandi
ugacha usigura neza ukuntu wa batamakazi nyene batabizi kuko uza wumva ngo rafaswe ukaza wumva ngo rageye kwa muganga atabanze kwiyo ngwara corona ko ariyo nyene mugasanga ariyo yatanguriye ko iyo ngwara corona kukubera iterekeye nuko nibyereke ni gisuku
ego urakoze cyane mutama urumva aho muherereye murabahimiriza cyane Mbega hari abavuga ngo ni ingwara yo mu gisagara gusa canke ni ingwara ngo y'abakiri bato wo babwira iki ngaho
iyo ngwara bavuga niyo bakiri bato canke ngo niyo abatama kuko bavuga yuko ingwara itanguye kugira ngo igombe itere ibyerekeye by'abatama oya iyo ngwara itangura gutera nta mutama nta ukiri muto kandi n'umwana yatangura mbere ni kumutera cyane bigacha bisaba yuko nubundi dutangurana ibyerekeye by'isuku tugacha tangura kandi ibyerekeye ibyo kumvikana mu ngo nibyerekeye n'ibyo mu ngo burya bekeneye iby'amasahani by'iki byerekeye by'isuku
urakoze cyane mutama kumucurije kuduha tukifuritse kugira amagara meza
okay murakoze ubwo butumwa ndabahaye mu busikani n'ahandi imbere imana ibahezagire mu zina rya
yego cyane urakoze Tukaba twarashoboye kwegera ndetse n'abasanzwe ariko barikorera ibikorwa bya misi yose haba abubatsi haba ndetse n'abatandukanye basanzwe bakora imirimo yabo uyu mwanya tukaba tugiye kubaza abari kubarubaka nabo uko basanzwe bazi uyu mugero wa coronavirus katubegere kenure
amahoro
tusanzwe turi ngaho muri kano gace kano ka Nyabiraba turabira hamwe ukuntu ikize cya coronavirus ko musanzwe mukizi ko mubyifatamwo hari icyo mutavura kuri coronavirus
yego kuri coronavirus musanzwe ko muri komune ya Nyabiraba turazi kuri ko ari inkiza cyaje muri iminsi ka cyasha sizingana mu bihugu byo hanze rero rero mukutsikingira nko ku mihani wacu twarubase ibintu bita intuze ye
indobo amagashya mwamazi
tudobo tufama imbere y'umuryango ni sabune uvuye mu toilette ukatsuyitura karaba kugira ukore ku bindi byombo hanyuma mu isanzwe nyigise twari kwa matwazi ronse no kuvuga dusanzwe kwikingira mugabe ikintu tubuze hari uvuka mu mwana umva muguma avuga ku maradi mwe twe bino muri komine ya Senyabira tubabona musanga hano imiduga mwadufunze ngahaye mugabe twebwe ntimutuduha se muratuduha natwe twikingiye kuko nta bintu nta bikoresho dufise byo kukinga uwo mugera wa virusi twebwino
urakoze cyane tugerageje kwakira uyundi namahoro gamutama
yego namahoro
bavuze ko ngaha anyi mufise ikibazo cyo kutaronka udufukamunwa bimwe bita masque mbega mu gihe mutaraturonka naho izindi nyifato cyangwa amabwirizwa cyangwa no kwifata neza cyangwa kwikingira umugera wa coronavirus muravyifata mu gute
yego mu kuvyifatamo twebwe turategeza kuba tugira ngo hariho ukuntu bazanye utuntu ngo honyora nkarabe tugafata gasabune tugashira hampane niyo honyora nkarabe ubuze kuzaho akabanza gakaraba hanyuma ibikorwa bica bigenda gutyo
bisiga ko nkubu uhejeje ntuza kubuza kwegera abantu tamanje ukaraba umwanya wose uranze gutegeza ukaraba
ibyo twama twabyitwararitse kukubera ariyo tegeye twumva rishobora kudukingiyo kora virusi mbuga nuko tubura ugasabune gose yego
yego urakoze cyane twifuriza akazi keza ndetse nubwira amagara meza
yego cyane murakoze
nkuko mwabyumvise umuntu wese asanzwe z'ibyukuri ngene iyo ngwara umugera canke ico kiza cha coronavirus ko gisanzwe gifata haba mu gisagara canke naho mu gihugu hagati ndetse bikumvikana neza ko abanyagihugu bo mu ikomine ya Nyabiraba basanzwe kwavyifatamwe neza mu gukurikiza za mpanuro canke yamabwiriza dusanzwe duhabwa n'ubushikiranganje bw'amagara meza ndabashimire cyane twashoboye kwegera musanteri wa komine Nyabiraba kugira ngo ashobore kutubwira uko bisanzwe meze mu ikomine yiwe tubaramutse cyane muni dondon
ego nitwa Simbarani Ferdinand nkaba ndi mustana ko minya biraba mu ntara y'Ujumbura nkuko rero muvuze ko mwabyubone namwe byenyene hano muri komine yacu abene gihugu baratahuye ibijanye no kugwanya ikiza cha coronavirus barabitahuye bara geregeza kukurikiza impanuro bahabwa n'ubushiranganje bw'amagara y'abantu no kugwanya ikiza cy'inganda sida izo nazo sizindi nuko bakaraba kenshi hanyuma bakirinda kuramukanya bakirinda guhoberana bakorana mu ntoki cyanke basomana bakirinda kandi kwegerana cyane bagahana umwanya ariko turabona ko kubyukuri intambwe ikiri ndende kuko ntibarabyumva neza na cyane ibyo kuramukanya gukorana ko no kwegerana ntibarabyumva neza
cyane cyane kuberi mu muco wacu
biri mu muco w'abarundi turabona ko bikiri ikibazo ikiri ingorane mugo kuvyukuri kukijaye no gukaraba kenshi turabona ko babigerageza bakabikora ahano bahakarura nkaha turi bona ko hano bashitseho icyo gukarabira ko by'umuntu yinjiye hano abanza gukaraba burya no ku bindi biro byose byitugwa n'abantu benshi cyanke ku mavuriro mbere no ku mashure ibi birahare ku buryo abantu baguma bakaraba kandi bamaze kwitahura tugira n'amahigwe rero kuko muri komine yacu nta muntu umwe arandura ico kiza cha coronavirus ntawe turumva nibi bariko baradufasha bapima abantu mu gisaga cha Bujumbura kuvyukuri ntawe turumva ya agwa ico kiza muri komine ya Nyabiraba yo yapimiwe mu gisaga cha Bujumbura
ego cyane murakoze cyane biraboneka ko mu komine yanyu mwagihagurukiye niki mushobora kugira nka yandi makomine na cyane cyane ya ruguru kuko benshi bavuga ati ni ingwara yo mu gisagara ruguru mengo ntibarava
kuvyukuri abo kwimbira ko ari ingwara yo mu gisagara gusa babihenze cyane kuko si ingwara nyo gisagara gusa nikimenyamya nuko abamaze gupimwa ku biharuro badushikirije batweretse byaragaragaye neza ko no muzindi ntara abayigwaye bariho gusa ntibaraba benshi bari mu gisagara cha Bujumbura tubamenyesha ko ari ingwara koko ihari bogerageza kuyirinda kandi bakurikiza impanuro bahabwa mugabo kandi ntibagira ubwoba kuko ni ingwara ikira nkuko tubyumva irakira mu gihe bayivuje hakiri kare kuko gushika uno munsi muri kino gihe maze gutana umuntu umwe nawe nyine ngo rafite izindi ngwara ama nayiciza rero ibaye nk'icuri zicuriye kwizo zindi ngwara ibona kumuhitana ariko ubundi hoho bipfuje barakira neza
yego cyane murakoze cyane tubona ko n'abanyagihugu bo mwaka karere kanyu bamerewe neza tubashimire cyane kuko amuhije gutera
murakoze cyane namwe